lento. Asikwazi ukuyenza loo nto. Funeka sikuaccommodate ngenxa yokufunde kakhulu kunathi. Asijiku kule nto. Into yamandla le. Asijiku kule nto. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Atumhlabeleli when I remember what the Lord has done for me. I will never turn back.
Hallelujah.
Anymore.
Jesus. Yes, Lord.
I will never turn back. Mantwabacha, nega fumu kuyumfa. Mantwabacha, nega fume kukupuma kule nguelo. Wena songa pagati, ungabisa puma. Ukuphuma kwakho ukulimala kwakho.
Yes, Lord.
Jesus.
Ungabhayisi.
Yeah.
Uphume kule nto.
Yes.
Lithi mna ukuphuma kwakho ukulimala kwakho.
Yes, Jesus.
There's one thing the enemy bawelayo.
Yeah.
Every time uvuka kusasa uhlamba uzijonge esipilini.
Yes.
I-enemy yakustadisha.
Yeah.
Ithi yini ndifuna ukumwisa. Noba uyakubona uyaguqela enkonzweni uyangqina kodwa intliziyo yakhe kukuwisa. Ungaphumi. 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 Ndiyayazi inyama ifume kodwa ungaphumi. Ndiyayazi akululanga kodwa ungaphumi. Uza umane esithi uSathana, you are very young. Izawuthi yena mhamani usemtsha kakhulu for ukhonza. Uyawufika nini umyenje? Khawuphume, khawuphume, khawuphume.
Hey Jesus.
Uhambe uyozikhangelela ngokwakho phandle. Futhi into zakho zikhawuleze. Nathi sawuba khona wethu emtshatweni wakho. Kodwa uzawusigqibela ngalaa mini sithandaza sisikelele ngoku ingekhoyo. Emveni komtshato wedwa ogagana nento iqale ngokwakho. Once uyiqale uThixo ngekho, naxa kuvela ingxaki, Abraham mamele lo nkosikazi. Ngoba Abraham khange uqale kum, mna bendithe ndiza kunika unyana nguIsaka. Wena wazikhethela udibane nonkosikazi. Ubungene kwisicakakazi uHagari wafumana umntwana uIshmayeli. Ngoku lo mntwana unaye oyingxaki efemelini. Abraham, you did not consult me. Zibonele ngokwakho. Akayingena uThixo into iqale ngokwakho. Uyaxolela uThixo kodwa isiphumo ujongana naso. Ungayiqali engekho uThixo. Noko kusozithathela i-phone numbers kodwa tonight it's time to delete. Yawethu noma besenivumelene regrets ubomi bakho
bonke.
Yes, Lord.
Yabona kunabanye bathi amen. Abathi amen ngoba besithi amen. Bathi amen ngoba bebulala isazela. Ungayiqala uThixo engekho. Bamba. Awuyiqali sentence apho uThixo abeka i-full stop khona. Mandiphinde. Never starts a sentence where God has put a full stop.
Yes.
Why? Ngoba you will be naked.
Yes.
Wow, yes. Adam no Eva bazaxelela lento ndiyithethayo. Wathi uThixo do not. Wabeka full stop uThixo. Wafika uSathana wathi ebethe uThixo. Hayi wethu uThixo uyayazi obuzawufana naye. Bebethe kule cawe yakho awuzojola omncinci kangaka. Bayakuphatha kule cawe yakho. Jonga esithivini. Bayavela befundisi bemithiso mhlawumbi. Le nto ukuyo ayikho.
Ayibo.
Kodwa uyasilibazisa mntanam. Nobani babethetha le nto uyithethayo. Baphi ngoku? Kodwa kakubonisi boba bakhona akudala bayibambile. Ukubonisa only ababalimalayo kanti bakhona abayibambayo. Don't start a sentence about the full stop corner when God says no. Never say yes.
Yes.
Ngibuza phaya enkonzweni. Ngathi uyakwazi ukukhalinyelwa nguThixo.
Oh, thethi izulu.
Wonke wakufa ukukhalinyelwa lizulu.
Oh, Jesus. Athethi izulu.
Ngiyabuza, wonke wava ukukhalinyelwa lizulu. Kukhalima izulu awukho secaweni. Izulu lithethe nawe likukhalimela izulu. Ngoba izulu xa lifuna uthetha alilinde udube secaweni. UThixo akaxhomekekanga Bhayibhileni xa efuna ukuthetha nawe.
Oh Jesus. Oh my God.
UThixo akaxhomekekanga kusiya kudumisa xa efuna ukuthetha nawe. Uyathetha nawe xa efuna uthetha nawe qwaba. Wakhe wakhalinyelwa lizulu. Thetha izulu mna. Awukho secaweni. Awukho sententeni. Kukhalima izulu. Likhalima izulu. Let it stop.
Jesus.
Awukho kwisetting yekawe.
Yes, Lord.
Izulu lithi yima. Khalima izulu. Izulu lithi jika.
Oh.
Ukhalima izulu. Ayizulu lekhalema. Mame.
Oh Jesus. Hallelujah.
Ndibe bathandekayo izulu lakhalima kuSawule. Wayengekho secaweni. Wayengekho sen wayengekho semvuselelwe kwakungahlatyelelwa amachorus kwakungadlalwa keyboard lakhalima izulu esendleleni yedamasco eyothutshisa amakholwa lakhalima izulu lakhalima izulu lathi wenzakala ukhabufika nje kwakhalima izulu akekho secaweni kwakhalima izulu lathetha izulu nosawule kwatshintsha idirection kasawule kukhalima izulu abantu abakwazi ukukhalinyelwa lizulu ndithi mna izulu likhalime sowugqibela uba namhlanje ndiyawa uplane uthi uyabona namhlanje ndizamfakela imeseji athi masidibane endaweni ethile apho ndingazubonwa ngabazalwane apho ndingazubonwa ngumntu endimaziyo uplane ukuwa ngoba umntu akavelawe kodwa umntu uyaplana
tshilo namzabanzini
kukhalima izulu thetha izulu ethi ntombazana selingenile hotel ihighheels sisecaleni
khalima izulu
ibhenkathi isecangwayo selekhona umfana kukhalima izulu
Jesus, ncede bawo.
Mamela, likhalima izulu. Selengena ebhedini.
Oh my God.
Likhalima izulu.
Yes, Lord.
Abona ke ntombazana noYesu. Selivuka. Ethathe high heels ayo. Ethathe clash bag yayo. Ethokolo bhote.
Hey!
Ntombazana kwenzeka ntoni? Basekhibela nje ethokolwa lingene lekhalime lesulu
khalima izulu
ethi ngaqasha ibilandwa ngesilahla salinikwa nemali yenkoko
eruvyeni khalima izulu
kodwa kukhalima izulu
yes lord
lethathe izulu ethathe imali ethe mntakwethu khawukhawula sufike kwenzeka ntoni nosibele
ndiyacela khawuleza ufike
izulu
likhalima
xa izulu likhalima uhlobo mnandi bukhona
Hallelujah.
Xa izulu likhalima ohlinzo sikhona.
Hey, hallelujah. Amen.
Athe lethathele solo.
Oh, Jesus.
Oh, somandla.
Apha abantu abazawumamele solo.
Oh.
Khalima izulu
Jesus
Khalima izulu
Yes
Hey Gogo tye
Yeah
Hey Enzo sekhona
Hallelujah
Kodwa pambene uyashiyekisa
Hey
God Ebe sakuthatha lethe kubeke kwenye level Kodwa mhlobo wami Yes
Jesus.
Hey, Jesus. Yes.
Hallelujah.
Oh God.
La khalima izulu kuyona.
Yeah. Hey, Jesus.
ibhuti yazika wamana umoya ubethe ebhuti uyona ulela ucomfortable kanti njengoba le bhuti mani sukuma njengoba le bhuti mani gunga lezulu liyakhalima lethi yona vuka ngoba uyalahleka yona noba ubukeke ngathi ukwi-comfort kodwa uyalahleka yona noba kukhe ngeniswa elingenayo ukhwela ibhuti erongo awosuyofika apho nto ukufuna khona uyalahleka
uyalahleka ndizothetha nawe namhlanje yehla
ndizothetha
nawe namhlanje yehla yabona le bhuti uyikhweleyo iza kulimaza yehla noba ingabukeki ngathi ihamba kamnandi yehla mntanami
oh thank you Jesus
noba kubukeki ngathi izawukhawuleza ifike apho iya khona kodwa uyawusola xa seyifikile ndizothetha nawe namhlanje ukhwela ibhoti erongo yehla uyalahleka whenever the enemy is about to frustrate you is about to make your life miserable he will first fascinate you
hallelujah
noba ingakuvisa kamnandi ngoku
Jesus
uzubuza uSamson yamani lalala ibe ngathi akwenzeka nganto iphinde ivuke lanto ibheke emfazweni yoyise iphinde ibuye lanto iphinde ilale iphinde lanto iye front empini iphinde lanto yoyise yaphinda lanto yathi ngizawuphinda ndiye ngokwangaphambili nakwesihlandlo ndizawukwenza njengesiqhelo ithi ibhayibhile akayazi uthixo umkile kuye waphinde waya esiwa sisiqhelo kanti uthixo akasekho phezu kwakhe iintshaba zadlala ngaye wasuswa amehlo eyona nto ibalulekileyo ebomini bomntu amehlo kaSamson akukrwala utshapa indoda uthixo ebeyizalela iphephusi yokulwa iintshaba zikaisirayeli amafilisti indoda ibibulala ingonyama ngomhlathi kodwa the same man alahleka yabona xa imkuthixo akavele nje amke
alright
xa imkuthixo umane uyenza into ivakala ingathi mnandi
yes
uphinde uze njengoSamson uzokungqina ngelo xesha uyazaza uphili kakhe
amen
uphinde uvuke uvuke emtakweni uphinde uzokuma uhlabelele ukuthi you are holy akekho njengawe
umene
thixo ibe ngathi akwenza ahle futhi umlilo kuncedakala abantu
hallelujah
uyele back
Jesus hallelujah yes lord
ongene kwi site
oh yes
the pornograph
oh my god
yes lord
Uphinde ekseni ubuye again
yes,
ibe ngathi
akonto yenze kile kanti uzuko lwakhe luyalusithi
amen amen
liya pakishusuko liya hamp
amen amen
asiya kumtenga umpoka poka womzalwane
Jesus amen
ahlabelele yena kodwa intambiso ayikho ashumayele kodwa intambiso ayikho ngoba ingxaki yabantu inye abanye bathi bokuvizulu liyakhalima afe obandikho sendaweni right kodwa ayenzela ukhona inhliziyo
Amen.
Adlule ngapha kwesikhalimo.
Amen.
Esrongweni kugcwele abantu abadlula ngapha kwesikhalimo. Singwaba abantu abadlula ngapha kwesikhalimo sikaThixo. When God says no. When God says change the direction. When God says delete,
you better do it.
Hallelujah. Amen.
You better do it. Sooner.
Jesus.
Speed because dial. You'll regret it later.
Speed dial. Amen.
Can I tell you something? Can I tell you something?
Yes.
Xa uThixo sithi hayi. Uthi wena ewe usuke wena udethrone uThixo esihlalweni sikaThixo uzibeke wena etronini you become your own god uThixo yamsusa etronini yakhe kuhlale wena ask me I will tell you Lo umetankwenu akavelanga wangu mfundisi.
Yes.
Ndiyakwazi ukukhalinyelwa lizulu nadlula ngapha kwesikhalimo ndikhalinyelwa lizulu.
Yes.
Ndandisenkonzweni ndingumntu omtsha. Ndaphuma enkonzweni ndabheka ehlabathini. Lakhalima izulu lithetha nam andamamela ndaqaqadeka futhi yangathi usathana uyandithanda yangathi indlela zam zihamba kakuhle ndaqhuba imoto ezintle ndinxiba iimpahla ezintle ndinendlu yam ndinemali The robbing motors, poorly man. Wabanga tatum sali, Nasulanga, Papa's Kalimo. Wabanga tatama sali, Nasulanga, Papa's Kalimo. Wabanga tatam a foundation, Nasulanga, Papa's Kalimo. They don't get a drunk way.
Jesus. All right.
Oh,
so much.
Oh,
Jesus. What was law? Say something else. It's a statistic. Or say it to the lunch. I caught it up with you.
Ngibona ndinjela igazi.
Hallelujah.
Ngandisaziwa. Apho ndandingena khona kwakuqaca uba ndingenile.
Oh, Jesus.
Kodwa unokwazi ukuthetha lo wakho yindlavini. Kodwa mjongene uyakhonza. Kodwa jonge abantwana bakhe bona. Dahlula ngapha kwesikhalini.
Hallelujah.
A strong wind that joined the camps. That is sending a strong wind. That escape. I became one of the most wanted criminals at camp.
Yes, Lord.
Amen. Jesus.
Now,
and then the bunch. Babuma bonke. I'm a bunch right now. That church case has needs. That's a good penny.
Hallelujah.
I'm a quarter for the millions. Quarry possess wind. That thing is a gemot. Why ain't got to go a pale abominable?
Hallelujah. Hallelujah.
A man in the fucking mask. A prison. That thing got to come nanti. Got to go pack it in the limel.
My Lord.
And in that one, the lel, the calling yambis. Papa, the shulega, papa's calling.
Hallelujah.
That's what I got on that and this strong way.
Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Yes.
Hallelujah. Hallelujah.
We are sick.
Hallelujah.
Yes.
Hallelujah. Jesus.
Yes. 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 My brother. Yes. Yes. For you to arise and shine. You need to step down. Yes, I come now. Yes, I'm coming for me. Yes, I said, "Puke, kinga tu yashieka kota wesh." Yes, I get kashubwa nukuban kosiam. Yes, I kushiyo.